Sebenzisa ikhalkulator yakho ukufumana i-angle uze uyiseke kwi-nearest degree xa i-tangent yayo ingu-0.875. So ithetha ukuthi le nto isibuza ntoni? Uzukhumbula uba sinikelwe ke uba sifuna i-angle ekwi-nearest degrees xa yona le angle ingu-0.875. Uzuke uqaphele ukuba ababuzi uba ngubani i-tangent ka-0.875. Kodwa into abazama usichazela yona kukuba i-tangent ene-angle ethile. So bazama usichazela ntoni? Bazama usichazela uba masithi kukho i-angle ethile esingaziyo uba ngubani, so singayibiza kwangokuba ngu-theta. So ithetha ukuthi i-tangent yalo angle sifumana u-0.875. Sasayifumana njani ke le nto esiyifunayo apha okanye le angle yethu esiyifunayo apha? So sawusebenzisa i-calculator yethu. So indlela ke sinokwenza ngayo kukuba mhlawumbi singazama ukuyenza i-calculator, senze ngolu hlobo endikufundisa ngalo ngokhangela i-arc tangent okanye i-inverse ye-tangent ukuze ke ngoku sizofumana lesifuele phaa. Masithi sifumana i-inverse tangent yalaa nto uze sifumane leya ingaphandle. So manje ndiyisuse. Ethe ukusifumana i-tangent yaleya ize bengu-0.875. So uzukhumbula ukuba kweli cala ke elisengxele uzofumana i-angle ethile, ze kweli cala elingapha ufumane i-tangent okanye inverse tangent ka-0.875. Loo nto isixelela ntoni ke ngoku? Loo nto isixelela ukuthi le iza kusinika i-angle yethu ekwi-degrees, zisitshintshe ke ngoku siyise kwi-radius ngolu hlobo esenza ngalo. Singasebenzisa i-calculator yethu ukwenzela uba sizoyifumana uba isinika ntoni na. Ithetha ukuthi loo nto sizawufumana i-inverse, ucofela qhosha le inverse idla ke ngoba ngo-second function kwezi-calculator zethu. Ithetha ukuthi uzofumana i-inverse ka-tan. So ithetha ukuthi i-inverse ka-tan uze ubhale elanani olunikiweyo. So ithetha ukuthi ke ngoku uzofumana ka-0.875. I-inverse ka-tangent lesikhangalayo sizawucofa u-tangent ze loo nto isinike xa sike sisondeza kwi-nearest degree sofumana u-41 degrees. Kaloku i-nearest degree zithetha ukuthi makungabikho nani ngapha kwichaphaza. So loo nto izasinika u-41 degrees. Masike senzeke le nto ikwanye ngqo, kodwa ngoku sisebenzise le calculator yethu ye-graphs. So masike sisuse zibe sezikhona. Uzukhumbula ukuba sikhangela i-inverse tangent. So apha ke uyaqaphela uba sino-tangent nakan inverse tangent. So ithetha ukuthi apha yile bendichaza kuqala ndisithi fanele zethu i-calculator. So ungakwazi ukuthi second function uze uthi tangent ufumane u-0.875, loo nto itsho ikunike u-41 degrees uba uyiroundishela ke kwi-nearest degrees.